Jendi Sabimana was Sabimbona, Sabimbona Nitereka, Nitereka, Bigoga, Bigoga. Was seven ten, a seven ten dollar, Rukia, 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 and Churro. Getting our way now, only Banshaiko.
Do you mean Banshaiko? Banshaiko Bacinoni. Bacinoni Wabacinoni. Bacinoni Wamarguani. Maguani was Saint Hanamuk. Saint Hanamuk, Gasibi, Gasibi Karukaram. Ikintu arakunda kukivuga ati ni byiza ko twamatwibukanya ko barundi bashobora gukoresha ururimi rw'ikirundi bakandika mu kirundi bakandika ibitabo mu kirundi bagakora amareresi mu kirundi bagakora indirimbo mu kirundi ibyo bintu bikaba byiza kandi kugira ngo bize gukora ku mutima w'umuntu simpaka ngo ategereze kuba ari umurundi.
Turabaye cyangwa imiriwe nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu cyo cyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudukurikira muciye ku mbuga zacu za Facebook, YouTube, Instagram n'andi hose dukesha inkuru kaze mu kiganiro exclusive interview aho dufise umutumire adasanzwe n'umutumire n'umukinyi w'ibikino mparamico akaba n'umwanditsi wavyo wosundi ni Arthur Ben. Arthur Ben turabaramukije cyane.
Ndabaramukije nanje ndaramukije n'ariko baradukurikira.
Yego kuba tazi neza Arthur Ben ninde?
Arthur nkunda cyane cyane kuba nyita banshaye ko kuko ni ryo zina ryanje nyine naragiye baranjanye mu isengero ndabatizwa Arthur mbwa mu byukuri nitwa banshaye ko hanyuma ku mbuga koraniro nkoresha amazina Arthur Ben cyangwa Arthur Ban ni BAN ni kuvuga ni banshaye ko mu bisanzwe. Yego hama nkaba ndi Burundi nkaba mu buzima bwanje bwa minsi yose nkora akazi ko gutunganya no gukina ibikino mparamico nkuko uzabamaze kubivuga nkaba kandi nshinzwe uburongozi bw'ishyirahamwe Umunyinya ni rimwe mu mashyirahamwe akora mu bijyanye no kuganira ndavuga communication mu bijyanye no kuganira kugira ngo twiyubake akongera kandi rikanaterera mu bijyanye no kwiyungunganya mvuze entrepreneuria aho tubifasha cyane cyane ugwaruka n'imiryango hama muri rusange novuga ko ari ibyo ngirango ibindi nabyo ko turiko turaganira turabivuga.
Yego ibintu byo gukina ikintu mparamico byatanguye cyari byamujemo gute?
Byatanguye tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 2008 tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2008 niga murambabarira itariki 15 byatanguye itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 2005 icyo gihe niga mu mwaka w'8 muri lycée Rutovu hanyuma jewe nsanzwe mfise amasoni gose. Niho rero byahereye kubera ko nsanzwe mfise amasoni gose byahereye aho nyene ndi umuscout uwo munsi gituma ngo mana wibuka ni kubera yuko wari umunsi nategerezwa kuvuga indagano zanje ngo byarananiye nibutse izina gusa
promesse ni uwo munsi wagira promesse.
Ego munsi nagira promesse navuze ngo moi banshaye ko Arthur sur mon honneur et avec la grâce de Dieu je m'engage. Ibikurikira bica birahita. Ndasubiramo je m'engage, ndasubiramo je m'engage, ndasubiramo je m'engage.
Birapfuye.
Kugeza umuhagarikizi wanje ari nyuma yanjye afata ku bitugu aguma anyibutsa ibyo nategerezwa kuvuga mugabo wapi kabisa biranga. Nangura kubicuya mu maso aratuta n'impuzu ziratuta. Amapatire aravuga ati nta kibazo mwananje uraza kubisubiramo kuko bari babizi kuvyo kuri ko ndabizi izo ndagano nari maze iminsi ndazisubiramo ni najye bina umuntu bitwa bitarubambo no kuvuga umuntu urya ba arongoye bajye bari ko baritegurira zijya ndagano no kuvuga nari ndabifise ku mutwe ijana kwijana nari ndabizi nka mwaramutse kugira barundi tuvuga mugabo kubera ubwo babiranga bimaze kwanka rero ncanavuga nti sinobandanya gutya uzo bwanje bwose urumva kugwacha bo babubi njamfata inkingo rero gutangura nkora udukino duto duto bitwita sketch mu gifaransa kuri Liserutovu hariho ikintu iyo hariho igikino cyateguwe twaba dufise ibyo twita entract tujya nyine tuzaturakisha mugira ngo tumirire amate abari ko bararaba igikino nahereye aho rero mpera ku masketch iminota 2 3 4 5 hanyuma nagiye kuva mu Rutovu rero mu bisanzwe namaze kumenyera guhagarara imbere y'abantu ngakina ikino kandi nkumva ko ndabiryoherewe kandi nkanaryoherwa ko nabo bari ko bararyoherwa gushikana uno munsi
ni wasuye kujya kurondera promesse kugira ivuge neza cyangwa bivamo direct
oya kuvyukuri barayimpaye kuko bari babizi ko ndabizi ari sanganya nagize gusoba isaza
yego
bari bazi ko ndabizi sinasubiye
yego abakinyi maramico bwo batandukane n'abakomedie bunye bakigingi mutima nabandi cyane namwe bwe muri mu gisata kimwe
nibaza ko nti sinovuga ko turi hamwe kuko ukuntu ndavyibaza abakinyi batwenza abantu intumbero yabo ni kugira ngo abantu batwenge baryohegwe ngira ngo niyo ntumbero ya mbere barashobora kutwunganira muri commentaire barashobora kutwunganira muri commentaire bakagira icyo babivuze ko muga nibaza ko bwa mbere na mbere intumbero yabo nyamukuru ari gutwenza abantu bakaryohegwa kabo twebwe intumbero yacu si gutwenza abantu naye gutwenza abantu birashobora kujyamwo bagatwenga mugabo twebwe intumbero yacu nyamukuru niyo gufasha abantu kwiyumvira cyane niyo gufasha abantu kwibaza ibibazo bitandukanye niyo gufasha abantu kwiyumvira ku buzima babayemo turanafasha harimo bimwe mu bikino dukora bifite intumbero yo gufasha abantu guhindura ingendo n'ibikogwa cyanke ingendo ivyumviro n'ibikogwa urumva novuga ko cyane cyane twebwe urumva ko bisa nibitandukanye mugabo bishitse abantu bakaryoherwa twese bica tubareka tuti ni muryoherwa nta kundi mugabo urumva si intumbero tuba duvise yego
umva umunyinya Sebele yatanguye gute imbere y'umunyinya hari ayandi mashyirahamwe yigeze kuburongoye cyangwa yigeze kuburimo
imbere y'umunyinya oya mu 2010 niho nashyize muri kaminuza mu kwa 11 nimba ndabyibuka hari hasanzwe hariho umugwi ukina umugwi wa kaminuza ukina imikino hanyuma ku batabizi nize muri kaminuza y'u Burundi nize ururimi n'amayagwa by'icyongereza
umupware
ndi umupware icyo ubibona nyine ko ndi umupware nawe urabibona
akutagira wogi
yego ama iyo uwo mugwi ukina ivyo bikino wari uhari naragerageje kujamo mwaka wa mbere nkiyashika ntibankundira ndasubira ndagerageza no mu mwaka no vuga wa kabiri naho nyine biranka mugabo mu bisanzwe mu mwaka wa kabiri ntavuye njamo mwaka uri kurahera mugabo hoho surumva naratonda nkaraba ibyo bariko barasubiramo nanjye nkajamo mugabo hageze gukina igikino nkagenda nkariha kandi urumva mu bisanzwe nabikurikiranye byose mugabo narariha kubera yuko bya byamaze kumfatamo kabisa nabyumvamo hama harageze igihe barampa gore baravuga bati wewe n'ukina iki ndakina théâtre yitwa trois prétendants et Marie niyo mugenzi wo muri Cameroun yitwa Oyonumbia hama nakinye umutama yitwa Abesoro mpereye aho rero novuga ko ariho banyemereye kujya muri troupe mugabo ntiyavuye nahaguma ya hari ngorane zitandukanye yavuye igira bica birangira ivuyeho ntiyasubira kubandanya ama ariko guhera muri 2013 niho twaciye dutanguza novuga ko ariho twatanguriye umunyinya
niye ntego nyamukuru kugira mushinge umunyinya mu bikino byanyu ubwambere mufise kuba barundi
twari dufise intumbero ubwambere na mbere yo kuronka aho tuguma duhurira tukabananya dukina ibikino kuko urumva ko uwo mugwi ukina ibikino umugwi wa kaminuza ukina ibikino urumva ko wari wazimye mu nyuma hariho hari ishira hamwe yitwa FICOS naryo rikora mu kugwanya sida nibaza ko kiriko rirakora n'ubu mugabo sinza aho rigeze twarakoranye nabo gatoya mugabo nabo tubona ko harimo ibintu tutari ko turahuriza ko iyo turi ko turavuga akaranga mutima nibaza ko abadukurikirana bacha batahura icyo ari cyo akaranga mutima ni nko no vuga basi ideology cyangwa ethique hari igihe usanga hari ibintu bitakorohera ugasanga ntibikunda ko mushobora kubandanya mukorana n'umuntu kanaka rero hamwe ibyo tutahurije ko hama duca turavuga tuti rero reka tubikora kwacu cyadushiraho umuntu twita unité umunyinya union de talent emergent umunyinya mugabo mbuke niho havuye havamo umunyinya ASBL ari ishyirahamwe gemewe n'amategeko gemewe na byanditswe muri gemewe n'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu kuva mu kwa 12 muri 2016 rero numva aho tukiri muri kaminuza twagomba ikibanza hano tuvuga tuti n'umugwi w'abagenzi w'abantu bafise ibyo bahuriye ko cyane bafise ibyo batahura kumwe benshi no kuvuga twigana mu cyongereza abandi nabo biga mu gisata cy'inyifato muri psychologie
sociologie
hama duca duheraho rero tuguma dukura gutyo mugabo ku iminsi yagiragera imbere twasanze ko ntidukwiye kubananya dukina theatre gusa kugira turyohewe nkuko abandi baryohewe natwe turaryohewe twabonye ko hari ikindi kintu ibikino mparamico bishobora gufasha mu buzima bw'abantu dutangura kuraba rero ni gute amagara ndora bwenge ni kuvuga la santé mentale cyanke ego ni gute amagara ndora bwenge yohura n'ibikino mparamico bigaheza bigafasha umuntu kugira ubuzima bwisanzuye ni ukuvuga rero gushikana uno munsi turondera ingere duhuza duhuza imico n'akaranga tukabihuza n'amagara ndorabwenge cyanke tukabihuza tukabihuza na psychologie kugira ngo dushobore gufasha abarundi dushobore gufasha abantu bose bari ko baradukurikirana kugira ubuzima bwiza muri rusange
nibyo mukina ibikino mparamico uravye ubu ikibano cy'abarundi muri sosiyete y'abarundi abatari bake barijukira imico mvamahanga ubwo ntibica bibaha inspiration yo kwandika kugira basubire nyabuna ku muco nitube nk'abantu barandutse basubire kumiza
mu bisanzwe icyo nibaza ko dukora ibishoboka byose tukakiguma ko kuko abantu tuzokwama tu mu buzima bwacu tuzokwama dufise ikibanza cha kimico n'akaranga byacu ariko kandi ntidushobora kubaho nk'izinga ni kuvuga dutegerezwa ko kwakira imico y'abandi bantu ariko tukavuga tuti none turafise ahantu tugeza turafise urubibe rw'ibyo tuvuga tuti ibi turabyakira n'ibi turabyakira mugabo nitwabyakira tubikoresha gute rero nicyo gituma muri rusangi twebwe n'ushaka mu bikino byinshi dukora nubwo kiba cyanditse mu cyongereza nubwo kiba cyanditse mu gifaransa ntuza kuburamwo ikintu ntuza kuburamwo igice na gito kiri mu kirundi mu gihe aritwe twaciyandikiye hanyuma muri rusange ibikino dukora byose byandikwa n'uwitwa Rivaldonio Nizigiye abari ko baradukurikirana benshi bashobora kuba bamuzi ubwo batamuzi nabo ni bake bamwumva kenshi ni uwo nyine nimba umaze kuryoherwa n'umunsi warimwe n'igikino cyakozwe n'umunyinya ni Rivaldo niyo Nizigiye niwe tubananye tuvuga tuti turakoyaga kofera hama novuga rero ko tubihuza turabihuza kubera yuko ndaguhe nk'akarorero nimba turi ko dukora igikino tukagikora muri Afurika y'Epfo ntidushobora kuvuga ikirundi jana kwijana ngo twambare nk'abarundi jana kwijana ngo twitware nk'abarundi twifate nk'abarundi jana kwijana abantu muri Afrika y'Epfo ntibaza kumenya ivyo turimo nuko bado tegerezo kurondera kantu tuza guhurira ko hagati na hagati kuko muri rusangi nk'imico nk'imico y'abanyafrika muri rusangi turafise ibintu byinshi duhurira ko dushobora kuba tudahurira ko na n'imico y'abanyaburaya cyangwa imico y'abanyamerika cyangwa n'imico yabo mu buseruko yego tubyumva novuga rero yuko turagerageza tukaraba ko twofashanye n'abarundi ko tutaranduka nkuko wabivuze mugabo kandi tukanemerera iyi n'imico ko tuyakira kubera yuko sanzo mubizi yuko abarundi muri rusangi sabantu biyugaranye kuvuna kera nari nditwa mitwakira abandi kuko ni novuga ko ari nakaranga mutima kamwe mu kimwe mu bintu biranga abarundi nuko barakira abandi twebwe rero tureka kuranduka dukuye kutaranduka nankana nkuko uri kurakivuga mugabo nti tureka kwakira abandi kuko turakoresha igifaransa turakoresha icyongereza twambara impunzu z'abahindi twambara impunzu z'aba nibisanzwe
Turabona yari igikino mwakinye ingundu y'umuganuro cyarakunzwe n'abatari bake ngira nacu nyine cyanditswe na Ribato
yego ingundu y'umuganuro abantu batarakibona ni igikino nkunda kuvuga ngo atacyo kibaye iyo ikintu mvuze ko atacyo kibaye kiba ari cyiza pe kibagisa neza ingundu y'umuganuro rero ni igikino atacyo kibaye ni igikino cyanditswe na Rivaldo niyo nizigiye hanyuma twatanguye kugikora ubwa mbere muri 2019 itariki 22 z'ukwa kabiri niba ndavyibuka neza ni igikino yanditse kugira ngo kizokwerekanwe ku munsi cyangwa gikoreshwe cyane cyane ku munsi wahari ku munsi mpuza makungu wahariwe ururimi kavukire ni ukuvuga rero cyanditse mu kirundi mu kirundi cyo mu Burundi nyine
kimbiye cy'abarundi
yego ni kirundi kabisa harimo ibintu twita inyuramatwi cyanke le figure de style mu bantu bumva igifaransa gusa harimo ururimi tudakoresha iminsi yose hano harimo ururimi atarugo mu isoko harimo ururimi atarugo mu ibarabara harimo ururimi rumwe tuvuga tuti niba umuntu ariko ararukoresha nkuko twategerezwa iyo muntu zakuvuga tuti mu Burundi wo kwitsitso kujya tuvuga tuti mu Burundi wo kwitsitso kubera kugira ngo urumva tugume twibutsa abarundi rwa mbere na mbere ano majambo nubwo Rivaldo atari ko arayavuga nanje ni byiza ko ndayasubiramo kuko
muri bamwe
iki kintu arakunda kukivuga ati ni byiza ko twamatwibukanya ko barundi bashobora gukoresha ururimi rw'ikirundi bakandika mu kirundi bakandika ibitabo mu kirundi bagakora amareresi mu kirundi bagakora indirimbo mu kirundi ibyo bintu bikaba byiza kandi kugira ngo bize gukora ku mutima w'umuntu simpaka ngo ategereze kuba ari umurundi urashobora kuba umunyamahanga utumva mu njambo na rimwe mugabo wumvira igihe uko kuntugura ururimi rw'ikoro rakoreshwa ukavuga uti ayayayaya
ariko bavuga ibi
ahantu
twari abadesiyani ime tukamenye ibiriko
byatse nk'ubu ndaguha karorero muri iki gikino ariho umugenzi ava muri Congo Brazzaville nawe kandi n'umukinya kongera agatunganya ibikino maramico yarambariye ati nukuri mufise ururimi umuntu ariko aragumviriza yumva ari umuziki wigendera nukuvuga uri kuragumviriza urumva uvuga uti rurankoze ku mutima ntajya murarimo azimwo rero akavuga ati kurya kuntu tubona mwariko murakoresha ikibanza mwakoreyemo ibintu byose mwari mwashize mu kibanza kugira ngo mubikoreshe uko ikibanza muriko mwakora mu higaragara indirimbo ukuntu muzikoresha ukuntu ukuntu mushiramwo umwanya w'agacerere hagati ya y'amajambo n'ayandi cyangwa ukuntu mushiramwo umuvuduko mu rurimi ibyo bintu turumva ko byereka ururimi rw'ikirundi bigwerekana nk'ururimi rudasanzwe no rero icyo gikino muca mwumva yuko ni gikino no vuga ko kigerageza kwibutsa abarundi cyangwa gukuza mvuze gukuza ni ijambo promouvoir gukuza ururimi rw'ikirundi cyangwa n'imico y'ikirundi twerekana yuko si gikene umwigisha anyigisha ikirundi yitwa André Ndaboroheye abantu benshi bita muvyeyi cyangwa Voltaire niwe yakunda kuvuga ngo yo buya ururimi rw'ikirundi ururimi rukene buya bari rukene ntituba turonka nako ducumbisha kumwe urumva iyo mugihe uri ariko rakwigisha ukavanga ikirundi ukavanga n'igifaransa ukavanga byose
ya vya vraiment donc
eh areka ntimwahuza rero ururimi rw'ikirundi nawe Hivardo afasha abantu gutahura ko atari rukene byanze kuwandika mu kirundi cyane usubira ugende ubaze umutwe wawe uti hano hantu ntakiri yo usubira udodora mugano uvuge ngo ururimi ngo wabuze ivyo wandika biriho ye biriho icyo rero nicyo cyambere ni no vuga ko ari bwo butunzi nyamukuru buri mu gikino ingundo y'umuganuro ubutunzi nabwo bugira kabiri nuko ari igikino gisubira ku navuze nti intumbero yacu su gutwenza abantu mugano nimba waruhari nako waruhari nabibonye
arimo akantu gatwe
uko bikose abantu baravuze bati nukuri nagoro imbavu urumva icyo kirashobora kujyamo nacyo ni bisanzwe mugabo intumbero nyamukuru navuze ni twe tuba dukeneye kwibutsa barundi ko ari byiza ko bibaza ibibazo bimwe bijyanye n'ubuzima bwabo turagaruka ku migenderanire abarundi dufitanye ni ingene twebwe twidondora cyangwa ingene abandi batudondora iyo umuntu avuze kuri umuhutu cyangwa akavuga kuri umututsi wewe uba wiyumva gute uba wumva ko harakandi kantu wonge kubera umuhutu harakandi kantu wonge kubera umututsi harakandi kantu wonge kubera umutwa cyangwa harakandi kavuye kubera umunyamakamba cyangwa harakandi kiyongeye ko kubera umunyacyankuzo hanyuma ibyo uko twumva ko uko twiha gakiro cyangwa tukumva ko tuvuye ko kubera ko twitwa abanyegenda cyangwa twitwa abanyekibitoki cyangwa twitwa abahutu cyangwa twitwa tuti cyangwa abatwa cyangwa twitwa birabure ibyo bintu bidushitsa hehe hari ikintu bikura ko kuri ku butunzi dusanze dufise cyangwa kubwenge dusanze dufise
kubiranga mu Burundi
eh kubiranga mu Burundi mugabo kandi kindi nacyo mu gihe ibyo byose tubihaye kibanza tukavuga tuti bavuze ko abatutsi ari barebare nimba ndi mugufi ndapfuye singira umutuzi lago rumba bavuze bati bavuze ko abazungu bose batunze no kuvuga nanka ko ari umuzungu ko namusabye amafaranga ntame arakora ikibi
cyane
ni gukora umuzungu ngo ni cyabwenge cyanke ko ari umuzungu ategereza kuba afisi isuku
cyangwa ko ari umuntu yize nkavuga igifaransa
none ntimubize ko harimo abantu bavuga ntimuzi ko ari abantu bavuga ngo ahantu habaye ibura yakweri atararenga nahajya ku kanyaro abonye gusa ahantu habaye zagacyavuga ngo
habaye iburayi
ahantu habaye iburayi ni ukuvuga byumvikana ko uwo muntu mu mutima we azi ko ibintu byiza ari byahehe
ari
byiburaya gusa nimba uri ku mwanya udacegwa ibintu byose biraba utumbereje bavuga ngo uzigara umuzungu kweri ubizi gute ko abazungu batagira ibiturire
cyangwa badacegwa
ko ubizi gute ko abazungu badacegwa ubizi gute ko abazungu batabishya rero ibyo bintu mu gihe twamaze kubishyira mu mutwe gutyo twe biratumanura bibandanye bidukorora kubera ubwo umuvuga uti umuntu nkwiye gufatira ku rugero ni umuzungu
tuzosanga twararanduse
yewe gaye pi barakubura rero mu bisanzwe nuvuga ko ari ibyo bintu nyamukuru birimwo mu gikino ingundu y'umuganuro navuga ko ari nk'ibyo nyamukuru mugabo urumva ucirabiye niyo amaso y'umuntu atagushimira umugeni woza ngari ibintu wasanga
harahandi mwavuze musa nk'abicuza ati kubandwa kuraguza guterekera byari imico y'abasokoro ubwo ntibishobora gutera ikibazo ko mu Burundi menshi ari abakirisitu abandi ari abisilamu bati bajya abantu mbere byose dusubize mu bintu by'ibisigo by'amashetani y'abasokoro
mu bisanzwe ntituvuga ko turi ko turahimiriza abarundi kugira ngo babandwe cyangwa ngo kugira ngo bahebe kugenda mu rusengero gye nanjye ni muri korali urumva ko ndumukatolika yiyemera ni ha nituvuga ngo abantu ngo nitubahimirize bagende kuba basubire gukurikirana isi idini rya Kinyafrika cyangwa amadini ya Kinyafrika mugabo dukeneye ko abantu babimenya
ko basokuru batari barazimiye
dukeneye kumenya ko dukeneye ko bamenya ko basokuru batari barazimiye kandi dukeneye ko bamenya ko basokuru ntibasenga kiranga ni nkuko none umunsi abantu bavuga ngo hari abantu benshi bavuga ngo abakatolika ngo basenga Bikira Maria ngo cyahe ngo bunamira ibishusho n'ibindi byose ibyo aya makuru rayazi nti saho turi ahubwo dukeneye ko abantu bavuga bati ibi bintu turabitahura neza mbega kiranga yarinde yarafise ikibanze kihe mu buzima bw'abarundi none kiranga kubera iki yakuweho akuweho yasubijwe nande hanyuma ko barundi imbere yuko hazaho amadini y'abakirisu n'ay'abayisilamu abarundi ntibasenga ama barundi basengiye abarundi basenga imana rugira byose basenga imana itanga inka n'imirima basenga imana rutunga boro nuno munsi niyo itanga inka n'ibibondo imana rurema
ivura
imana ikiza imana yumva urumva rero nuno munsi none siyo mana nuno munsi amadini y'ikirisu si yatwigisha Isilamu si twigisha
kandi niyo nyine bakoresha mu bitabo byeranda
ego kera twasenga imana kandi nuno munsi dusenga imana ntatandukaniro ryari rihari mugabo gusa kubera yuko mu bijyanye n'indinganizo y'isi uko yagiye irahinduka bigiye biravana nuko abantu bafite ingufu zitandukanye cyanke ibihugu bifite ingufu zitandukanye byagiye birafata ingingo zimwe bikagenda biranazitegeka
kugira bemere byabo
bikagenda biranazitegeka handi hantu kugira ngo bakomeze babandanye baguka gusumba mvuze kwaguka sele expansion kubandanya bagira ikibanza kinini bafisemo ubutegetsi niko bategereza kubikora niko bategereza kwerekana bati amadini y'Ikinyafrika naya kavuyo ari barbare niko twiga muri histoire ngo nayo akavuyo mukaba kuvyukuriza yakavuyo kubera yuko gushikana uno munsi nta hantu na hamwe iryo tandukaniro ntirigaragara neza sinogenda ndadudurira ko mugabo hari ibimenyetso byinshi wasanga mu madini mu idini y'abarundi ba kera usanga uno munsi mu madini ya Gikirisu
babikoresha
usanga uno munsi bakibikoresha mugabo kubera ko bavuga bati haya nko mu madini ya Gikirisu bavuga ngo nta usaba bami babiri indirimbo zivuga ngo nta usenga imana ngo asenge na kiranga mugabo mbandanya nsubiramo kubivuga hano abarundi ntibigeze basenga kiranga baramutuma yari ntumwa y'abarundi icyariho n'umuntu batuma akabashikira ku mana kandi nuno munsi turazi ko hari abantu benshi tubandanya twambaza bakadusabira ku mana
yego turatubona rimwe na rimwe
ndikuvuga dukeneye ko abantu bamenya uko kuri aho kuri uno munsi umuntu umubwiye ngo intutu niki uno munsi umuntu umubwiye ngo ibishegu niki bumva ko abantu batagira indero abantu bashira isoni
kandi ari ibintu byiza
uno munsi umubwiye umuntu umubwiye ngo kwiraba ingondo hariho umuntu ataza gutahura ibyo uri kuravuga ibyo ari byo mugabe ibyo bintu nimba twebwe turiko turavyibagira nk'abantu bari kubavuka muri no minsi nimba tutanabizi nta ntibyoroshye ko tuza kuvuga tuti jewe ndi banshaye ko wabakinoni wa uravyo
muzi
sinshobora kubandanya ndakubwira ngo ngende ndakubwire ko nduwo kwa marwanyi wa sentaramuka sinshobora kubigusigura ngo nshike kubisekuru bitanu bitandatu mu bisanzwe ni hahandi tuvuga ngo duhe ibyo kujya bidukwiye uyu munsi mba ncungana nuko ibyo uno munsi ndabironka gusa umbaje uti none wurinde jewe jewe ndi wahamu ibujumbura nyene ntunavuga ni nabibona neza ntabyubona rero igihe abantu bazoba bariko bavuga bati ibi uburundi burageramiwe uzovuga uta shani mubandanye mupama na jewe hari utundi tuntu kandi kantu turiko turiruka kuko akaranga mutima ku murundi nakufise uzobibona neza ko gafise umunsi washitse muri Zambia umunsi washitse muri Oman umunsi washitse muri urumva bakavuga bati abantu badafise ubwenegihugu hano mwese muhagarare hajya hari cyo tubabaza utangura kuvuga ati mbega yemwe nzoshika mu Burundi gute ambasade hano iriho utangura kurondera ubuserukizi rero uza gutangura kwibuka kuri mu Burundi ari kubangamiwe gaba utageramiwe uvuga kuti ne sawa
aje no kumwikina gaje atamwibara
yo oya mbabarira nibirebire guko urumva erega ibyo byose ahantu biva naho nyine mugihe utumva ko kubera iki kenshi tuvuga ngo inzu inyubakwa rusangi amazi n'ukuvuga amavomo amabarabara
amashuri
kubera iki ibyo bintu bifise isuku rike muri kino gihugu kubera iki kubera yuko tutumva ko tuvuga tuti bino bintu iyishure ya leta niko ndakoresha nje niko ndayigamwe no munsi mugabe gizokwiga mu mwana wanje nawe izokwiga mu mwana wiwe kandi nawe izokwiga mu wundi mwana wiwe nibazo ko ari ko baranyishuza amafaranga yo kubaka buri munsi niyo nayifata neza n'umwana wanje nawe azokwiga hanyene ntanize gutanga ni amafaranga yo kubaka kubera ko ivyo tutavyumvira ako karanga mutima katahari bibandanye bitugaruka ko kubera kwa kuni tuvuga tuti ubusenyu gwiwe bagira gute bamutiza umuhoro akabananya temagura mugabe ahije gutemagura acatangura gusemerera ngo mfashe
cyaje mu gutemagara heje mwasaba
no munsi mu bisanzwe muri rusangi abantu benshi muri rusange niko twimereye tuvuga ngo batereye heje amagaru samagwawe urasamagwawe mugabo iyi nkubira bije ntuvuge ngo marabanzi n'umukunzi irajaniranye kandi iyi nzu y'umubanyi iri kwirasha we ntuvuge ngo muracira hiyo ngo rwanje ndahabona kwa kundi kwa samandari wibuke ko yarari ko turira inzu iri mu yindi nzu none inzu y'umubanyi nibiri kwirasha ukavuga uti sava ntangorane erega biroroshye kubibona uru ruzi ntahangwa ntigwatanguye sinzi umuntu numvanye ariko aratubwira ngo imbere yuko dutangura kubaka twegera uruzi umuntu ngo yava mu kigo bajya mu nyakabiga atambuka akantu k'akagazo none no munsi nareka ubutere kugira ngo ihasimbe n'ikibazo aha muntu uzaha kumutanga yasenyaguye amazu yahindiye mu mwonga yayamaze uravye amafaranga yakoze bari ko barubuka ngaha ku ishure yishure ni sinzi ko yitwa EPGP nyakabiga uravye amafaranga yakoze bari ko barahubaka kijya gihe ntiwari kwibaza yuko no munsi uruzi gwari ko barusubiriye kuba ruko ruharima kujya bari ko basubira kubaka kandi mugabo ndiko ndibaza byo dutwara iki iyaba twasigaje ikibanza gikwiye uno munsi tukaba tuvuga tuti turafise metero 30
bidukishije
30 kuva ku ruzi ntahangwa aho ruva niyo rushika hari metero 30 zitubatse ku ikintu na kimwe muga ziteye ku imigano murumva ku metero 60 z'imigano zo twagwa no ruzi kwe mugabo umuntu avuga ati aka kantu nakanjisha reka ntacyo tuzoraba ntacyari ko hasenyuka hariya kumutanga je ni mu kigobe cyanke hariko hasenyukiye fo mu kigobe je ndi kumutanga ivyo wabimenya gute ni kuvuga rero ako kantu twebwe no vuga ko muri rusange ikintu tuvuga nuko mu bikino byacu tuba tuguma twibutsa abantu nimwibaze ibibazo ivyo bibazo byose turiko turibaza hanyuma curaba je mfisemo ikibanze kihe kugira ngo bigende neza cyangwa kugira ngo byononekare ndiko nterera iki kugira ngo byononekare ndiko nterera iki kugira ngo bikire naho tugira amahoro
turabona rimwe na rimwe murasohoka iyo mukaja hanze mugashika muri niburaya mugashikayo mbega hajyaho mu bikino mu bitegura gute bisaba yuko musorongura neza ururimi rwabo naho muza muracishamo ikirundi ubwo onye kwiga indimi nyinshi si ntibiborohera ntimubihimiriza urwaruka guno munsi
ibyo rero nabyo bivana cyane cyane ibyo biranavana n'umutwe w'umuntu ari hanyuma kandi ikindi nacyo nagomba ndambwira abariko baradukurikira mu bisanzwe kumenya indimi ni byiza mugabo twebwe si ngombwa ngo ubuze indimi nyinshi kugira ngo ushobore gukina bijya bikino kuko kugira ngo ubwa mbere na mbere dushobore kwiyunguruza haterera abantu benshi cyane ubwa mbere na mbere murabona ibijyanye no gusaba uburenganzira bwo kwinjira mu bihugu ibyo hari igihe usanga bikorwa n'umuntu umwe rudende kuko niwe akurikirana intambwe zose akavuga ati ubu no munsi hagezwe ejo hazoba hagezwe kiki ejo hazoba hagezwe kiki hanyuma umuntu ategura rero bajya bakinyi baza kwerekana kijya gikino nawe afise ibindi bintu ubundi bushobozi arabirako aravuga ati none wewe wowe ushobora kubuzi gutamba gusa utazi kuvugana utazi nicyo bisobanura bonjour ukabuzi gutamba gusa nta kindi ibyo byonyine rero biraba birashobora kuba bigukwiye uraba urashobora kuba ramutaho kwiye kugira ngo ushobore gufata indege hanyuma ugende ukore igikino cyawe aho gikorera hanyuma hezo ugaruke nti hande navuga nti imico y'abarundi turayi turumva ko ariko karanga kacu mugabo kandi ni yabandi turayemera ni yabandi turayemera kugira ngo dushobore kupunganiranira mu bisanzwe n'abarundi n'abazungu ntibari kugira ntibari kuducura bufuni na buhoro iyo batagerageza kwiga imico yacu mu kugira ngo kanonika akuru umuganuro nuko yabanje kubaka impande y'iki impande ya hajya iruhande y'ikirimba nuko yabanje kubaka iruhande y'ikirimba kugira ngo bananya kurikirana abanza arabe neza umuganuro bawukora gute nibiki bakora mu muganuro urabona kijya ni kibi urabona nakijya nakijya ni kibi mu bizanzu yakora kujya kwa mbe ngo barabafarizayo nabantu ze ngo nabahinga bivyanditswe ngo nibo barereka bati wabonye wumvise cyavuze
abashinga na
cyangwa bakaje nkantu kure bakamuraba nkuko ngo reka turabe ngo turabicaza kuvuga ngo duce turonka tuza no kuvuga abanza gakora ibishoboka byose akiga iyo mico y'abandi bantu rero natwe turiga imico y'abandi bantu turiga ibimenyetso turiga inyambaro turiga amajwi bakoresha nubwo atobari gukoresha indimi muri rusangi ivyo cyane cyane no vuga ko ari byo bitwunganira hanyuma tugaca tuwongera tukifashisha ururimi turagwifashisha nago ku rugero rucankurundi hanyuma ikindi nacyo turakorana n'abantu baba bari muri nyabihugu bindi abona abandi bantu batwunganira gose mu kugira ngo ibikino turiko turajanayo bigende bifise akanovera muri nyakibanza turiko turajamo kuko igikino kandi kinini nacyo nagomba ndabibutse n'abari ko baradukurikira kirabananya gikura kirahinduka ça évolue ego uko twari tugifise uno munsi nakujya wabonye ingundu y'umuganuro uje ugasubira ukagira abari twe nyine turiko turayikora ukagira birahaje nyine twayikoreye hari hakantu zakuvuga ati wapi kajya ntikari kamezuko birahinduka rero nicyo gituma tuvuga tuti ni bikino biba ikibiriraho biryoha mu kubiraba akukanya turi kumwe nyine rero birahinduka
uyu ni munsi ari umugwi ukuri no kurekuriranira
severe
yego ubwo nibwo ibyo bavyiza baje baraza gukurikirana ingundu y'umuganuro ko je mu byo nabonye nabonye ari ibintu byigisha cyane abarundi
bananye babwira
ubwo onye nimwamubatera kamati zamuraza muri ibintu byacu dukina kumbure byotera muri uwo mugwi n'erya ari mu guhuza abarundi urondera guhuza abarundi mu bisanzwe
byo bari ibintu byiza cyane byo bari ibintu byiza cyane umunsi bwo kumva ko cyangwa umunsi byoshika tugahuriza nabo ku kijyanye n'indinganizo y'umwanya tugasanga turashobora guhura icyo gikino bagashobora kukiraba bashobora no kutwunganira n'ushaka tugafashanya ubundi buryo dushobora kucereka abandi barundi benshi kuko gushika uno munsi ku bwanje canke mfatiye no kuvyiyumvira maze gushikirizwa n'abandi bantu babonye kiriya gikino mu bisanzwe ntiturana gikora kuko abantu benshi ntiturana cyerekana kuko abantu benshi bategerezwa abarundi benshi bari bategerezwa kukibona gushika uno munsi ni bya bindi bavuga ngo hakwishimwa woshimwa n'abandi kwishima woshimwa n'abandi sindi ko mvuga ko ari ikintu kidasanzwe mugabo abarundi bari bakwiye kukibona tukakiganirirako bari bakwiye kukibona kandi urumva iyo ni intererano nziza uri kuraterera natwe no vuga ko kuri uno munsi tutaravuga ngo twarahegeje ahubwo twaratanguye kandi twizera ko nabandi barundi benshi bazokibona yego
wavuze ko ikintu kiryo ariho ukiraba ikibiraho ubwo ni mutegura kugira ati turagize video y'ubuhinga bwa none ku buryo bwaho hasohoka ama video menshi meza ashobora kurabwa n'abatari bake ku buryo bw'abashobora no kukiraba umunsi wose bagombeye batakiravye kibiriraho
ibyo tuzovyiweza nubundi nuno munsi amasanamu ariho nubwo tutavuga tutana niyo twari twifuza kubona tuzobananya tuyahinyanyura be turonke menshi gusumba canke na meza gusumba mugabo niho aho rero niho hari itandukaniro ry'ibikino mparamico n'amareresi irerese umuntu ashobora kuraba amasanamu kandi adasho ayo masanamu ariko arabona arashobora guhindura ibigumbagumba byiwe cyanke ibishobisho les sentiments et émotions mugabo nta kintu na kimwe aba arashobora guhindura mugabo mu gihe uri kuraba igikino mparamico ni kibiriraho nimba ikintu uri kuraraba kikubabaje dufate ko kiguteye amadidane uravuga uti reka nguma igikino giheze naka turavugana abyumva nimba igikino uri kuraraba kikurigije urabwira naka uti birya bintu wagize igikino giheze uti birya bintu wagize n'ukuri birya bintu birababaje ntuzusubire kugira ibintu nk'ibyo hanyuma mukaganira munyuma akagutahuza yuko atariwe mubi mugabari wa muganuga nakariho bamumuganu tava ku giti mugabo uva ku muntu avuga ati giye wahubwo giye nafasha giye sigiye mu bisanzwe urumva ni kuvuga iryo n'iryo tarukaniro rero hama kine nacho igikino mpana mico mu gihe tugishize tugikoze nk'amasana abantu bakaje barirabira nuko aba hariho ubundi buhinga mperekeze bwerekana ni gute icyo gikino kibandanya cinjiza amafaranga abantu badafa gufyonda ko gusa ngo barabe baci baryoherwa baci bagenda ntidukora ibikino kugira ngo abantu baryohe gusa ngo mana gisubiramo mugabo bige bibaze ibibazo byo kuri bakwiye kwibaza kandi bongere baduha amafaranga kuko turi abantu batunze imiryango cyangwa turi abantu baterera mu miryango turabaterera mu turi abantu batanga amakuri turi abantu urumva rero dukeneye ko nuwo no vuga turakeneye ko nuwo muvuduko cyanke uwo murindi w'amafaranga ubandanya kubuhari urumva ibyo byose nibintu tuvuga tuti byose turabishyira ku munzani
yego inyuma y'umunyinya turabona marategura ibindi bikino biba rimwe mu kwezi byitwa rinjora icyumviro cya rinjora cyaje gute
icyumviro cya rinjora rinjora ubwa mbere na mbere ni igiteramo cy'imico nakaranga kiba inshuro imwe buri kwezi kikaba gitunganywa nishyira hamwe mu nyinya bavuga ngo ntoze ya uvuga abahizi ngo aribanza turi benshi nicyo gituma ngomba guhera ku munyinya hariho umunyinya hariho Gisabo Tours ni ishyira hamwe rifasha abantu kumenya yego rifasha ingenzi kumenya uburundi n'ibyiza by'uburundi hakaba kandi nishyira mu gitwa ODG rifasha ugaruka kwisununura hanyuma kikaba kibera muri centre culturel akiwacu ni umugambi wa ODG ngaha mu kigobe inyuma ya NS hama rero umugambi ingene watanguye nuko watanguwe nishyira hamwe Gisabo Tours umugabo hanyuma tuza kubona ko biba ngombwa kuko rimwe warasanga abantu mu nyinya baterera hanyuma na ODG hari ukuntu wabona ko iri kwiraterera kuko novuga ikibanza dukoreramo baragisangira na Gisabo Tours hanyuma turavuga tutireka tubihurire ko bino bikorwa tubisangire byemewe n'amategeko hanyuma turagiriranira rero amasezerano yo gufashanya gukora gutunganya icyo giteramo nacyo ni igiteramo kigarukana abarundi abarundi kabisa kibagarukana ku muzi nankana nk'uko uri kurabivuga bagasubira bakaraba kanovera bakaninovora akanovera kimico nakaranga by'uburundi hari turi ko turagerageza novuga ko dusana makiri ku ntango nivyo tugeze ku ncuro umenga y'icumi sinavyibuka neza nini henda ivyo ntibaze kubimpora bariko baradukurikirana mugabo tugeze novuga ko tukiri ku ntango kuko uko tuyikeneye turakeneye ko ari igiteramo cegeranya abarundi koko hanyuma kandi tugasubira tukavuga tuti hajya ahantu dukoraniye kabisa ni mu Burundi rero turi ahantu mu Burundi hamwe tuvuga tuti turashobora kubona neza novuga ngo umutima w'umurundi ingene umeze duciye harya tuvuze tuti lame dans Burundi ni gute dushobora kuyibona duciye muri kiyagi kiteramo hanyuma tukaba twumva yuko umwana ariko avukira Bujumbura atazokura avuga ngo amatava kwikinga ivyo yurumva ko ari barajye kumutemerewe ngo amatava kwikinga ngo iki ahura agena yaduze ruguru akabona inka cyangwa ihene akavuga ngo imbwa imbwa kweri abonye inka
cyangwa abonye inka itaye amase cyangwa irikiraganga
akavuga ngo inkira sovye iyo bagwa ngo inkira sovye ngo inkiyagize kaka
iragize kaka
oh ibyo numva mu bisanzwe abo bana tuba turi ko turavyara tuba turi ko turaba bavuga ngo tuba turi ko turabaroha naho baba ariko barava naho baba ariko baraje Yego.
Ubwo ibintu bya rinjora no munyinya ubwo muri mwebwe nti mwari muvise ubwo abo kuvuga bati urugwaro ko rwijuka ibintu mva mahanga ko uburundi buzohava buhona mu myaka iri imbere ikiru cy'ikirundi cyose ugasanga cyari abavuyemo
mu bisanzwe biroroshye ko ivyo bintu bibaho ngo mpera kuri cyakinina hera ko kare mu gihe tumaze kumva ko ibintu byiza ari by'abanyamahanga biroroshye kabisa ko tuvavanura n'ikirundi hari abagenzi benshi tumaze guhurira ahaje mu Rwanda haje bahubwo cyane cyane muri Kongo mumba barire cyane cyane muri Kongo ageze muri Kongo agatinya kwemera kwa mu Burundi muri Kongo kwe akanga kwemera kwa mu Burundi agakora ibishoboka byose akanyegera
cyageze mu Rwanda tangwe se
yee ageze mu Rwanda tangura kuvuga ngo nyine ngo imifwingo imineke ngo nyine ngo ngo urumva koko ngo sha ngo umatiso meni imwe indwi imwe gusa mu Rwanda
shuti yanjye
mugabo mu Nyarwanda yavukiye agakurira hariya mu cankuzo mu imishiha avuga ikinyarwanda kimwe cyo kumuzi kandi ari haba mu bantu bavuga ikirundi bro nguma ngaruka kuri bya bindi umuntu ze ba iyo uri mu kindi gihugu ni uza kubona neza na neza akamaro kubwene igihugu agaciro kuko witwa mu Burundi twageze gukorana igiteramo igikino n'umugenzi yitwa Inangoma ahitwa Kisangani
ni Kongo
ni nko ku birometero 3000
vuye Bujumbura
ahubwo biranarenga ngirango hama hacya haza abantu babiri baza kuturaba baza barushe icyo cyabarenze umva ngo kuri ngo twebwe ngo twajyohewe cyane ngo twumvise ko hari abarundi bari ngaha ngo tubuca tuza kuraba no kuri ngo vya tujyohe cyane kumva hari abarundi bajina tuti none mwe murabaye twe turaba mu kabezi urumva uno munsi urategekanye igiteramo umuntu wo kumusaga akumva adashobora gushika mu kigobe akumva adashobora gushika mu kabondo umuntu wo mu kinindo umuntu wo mu kabondo akumva adashobora kuraba igiti igikino kiriko kwibera inyuma y'urugiwe mugabo umuntu wo mu kabezi uri ngaho ba wumva uvuga ngo abo ni bandi gusa mugabo umuntu wo mu kabezi umuntu undi muhuriye muri Korea akakubwira ati ukumva gusa ukabona gusa ko yambaye agapira kari ku idarapo y'u Burundi uramuhiga mpaka ukagerageza ukamuvugisha ukumva ko avuga ikirundi avuze ikirundi gusa umva umenga ya reka mugabo turi ngaha mu Burundi rero numva ivyo byose twarabibona kandi none umunsi tubana yatubibona yuko aka kantu kuko tubananya turanduka nk'uko wakivuze kariho karagaragara dugombe dufate n'igihe abajeje intwaro bariko barameneka umutwe bakarira bagasanzara ngo abarundi ngo nta kintu bagira uku ngo abarundi ngo ntibagira ibi n'ibi abarundi ngo ntibagira ibi n'ibi n'ibi mu gihe turiko turareka imico n'akaranga bikabandanya bitituka bikanabandanya byononekara bikabandanya bigwa mu mazi ibyitwa ikizira byose tukaba turiko turabihonyanga n'abajeje intwaro ntibarindire ko hari ikindi ko hari ibindi bitangaza bizova ngaha byose bihera honyene
ego turabona ibikino mparamico harabitwa gashi mwebwe mwitwa munyinya sinzi nabandi igico gisata mubona cifashe gute ngamu Burundi ubona ababikurikirana bangana gute hoho ibintu mukina murumva yuko mudatamba mwirorera
biragoye rero kwemeza kubera yuko ibi bikino nabyo biri mu mice itandukanye nk'ibikino bica ku maradio kenshi na kenshi byateguwe kugira ngo abantu biyige aba hari ibibazo kanaka tuba tuvuga ati ibi nibi 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 hamwe twobikisha mu bikino abantu bazovyumva gusumba ibyo rero urumva abarundi barabikunda cyane kabisa narakoze ku gikino agashi cyangwa nanabonye nushaka niga muri kaminuza cyo gihe niga muri kaminuza ukuntu hageze ko cyumvirizwa abantu bose ujubona basohotse ku kagoro bagashyira ka radio kugutwe naravuga ati ashaka abasaba poire kweri bariko bumviriza ka radio kugutwe nkuko bariko bumviriza bavuga ngo agakino bariko bumviriza gakino nkuko nuvuga rero yuko ugo rukundo rurahari ugawe tangwe kubabwira ati zana
inoti
niho rero uza gusanga ibi bikino mparamico nuvuga vya none le théâtre contemporain birabwa n'abantu bake kubera ubwa mbere na mbere bisaba abantu kwiyumvira birenze urugero iyi kabiri bibasaba ko bariha amafaranga iki kuko natwe tubasaba kuri amafaranga kuko dushiramo umwanya dushiramo uburyo dushiramo ibikoresho kuko iki cyo gikintu heje kukiraba iyo bijya hose
urajyohe urabona
ya urumva rero nuvuga yuko ivyo bikino rero ibikino mparamico bya none byitabwa n'abantu bake kubera ivyo bintu bibiri nyamukuru ko bisaba abantu kwiyumvira cyane igira kabiri bibasaba kuri amafaranga hama ibindi navyo hariho ibikino ibikino mparamico byo kwigisha byo twita platform ibikino koraniro nabyo ni ibikino tuba twategekanirije abanyagihugu batoba toba harya mu mitumba he ibyo no gutegura ntubateguza ushitseho ushitse ahantu kwikorosi kukasoko iruhande y'isoko mu mahure y'ibarabara kukarigara ugakubita mu muziki gusa abantu bava mu bitoki bashwa badukaho nyene ugacukora igikino najyo kandi nibyo kwigisha abantu kubibazo bitandukanye ivyo navyo barabikunda cyane uri kurabaraba urabona ukuntu ukuntu muba muganira mugabo iyo hageze gutanga amafaranga aho ni ikibazo gica kibikibazo rero mu bisanzwe muri rusangi barabikunda mugabo nibaza ko abantu bafise uburyo bwo kubirihira amafaranga uburyo n'umutima wo kubirihira amafaranga ni baki
yego uyu munsi amwe mu mashuri arategura ibintu by'ama bitama kermesse amajourne ugasanga bateguye ibintu byinshi mugabo ibintu ibikino mparamico ugasanga nta birimo nta bantu bakina mu kirundi bahari bakinye bya biri dance moderne abandi bararagiye amarape ibiki mugasanga ibyo kumbura amashuri nyo kwikubita gashya akavuga ati harakini ibintu nk'ibi bisubiza abanyeshuri bakamenya ko arabarundi
abarundi baciye umugani ngo inka ikamwa icyo yariye kugira ngo abo amashuri kwikubita gashya arabyumva ko kwikubita gashya mugabe ikibazo nyamukuru none yikubisa gashya ibyo byonyine ntibikwiye bavuze bati hewe dukwiye gushiraho dukwiye kugarukana ibikino mparamico mu mashuri mugabo abunganizi rero baza gufasha abo ayo mashuri kubishyira mu ngiro bari hehe mu mashuri badasanzwe bahari ni kibazo hanyuma natwe kugira ngo tugende kugira icyo duterereye muri ayo mashuri nuko nankana gusa amashuri tuba twabyumvikanye ko hanyuma kandi kigira kabiri natwe dutegerezwa guhembwa naho rero cyo usanga bisa n'ibigoreye ariko nushaka muri no minsi icyo ni kimwe mu byo tumaze igihe turiko turiyumvira ko twizera yuko natwe turabona ko ari ikibazo gikomeye cyane ko ibikino mparamico bitakibaho mu mashure tumaze iminsi nushaka turiko turanabiganira n'ubushikiranganje bw'indero twizera yuko hari ikintu tuzohava tugera ko dufashanije nabo kugira ngo bisubire bigaruke igo bironke ikibanza mu makermesi bashyiramwo umuziki kubera yuko nibo bafise ko urufatiro reference biroroshye kuba uronka kuri televiziyo biroroshye kuba uronka ngo mu ka video biroroshye kuba uronka ahariho hose mugabo ibikino mparamico ntivyoroshye kuba apfa kubironka ntivyoroshye kuba apfa kubironka rero iyo mu gihe badafise ugo rufatiro ntivyoroshye kuba za kubitegura mu mashuri mbwa twizera yuko hari icyo tuzogera ko turiko turaganira neza n'ubushikiranganye bw'indero
Artur Ben nubwo butumwa wo hakombore abarundi kugira bimenye icyo bari neza na neza bari kora dukurikirana
ubutumwa no baha hari gihe bavuga ngo bava bingora umwibutsa nkoresha mugabo cyane cyane ikintu nohera ko mvuga nti umuntu wese akwiye kuraba ku rugero rw'iwiwe nyene uwe nyene atarinze kuraba ngo abandi nabo kuko iyo umuntu ariko arajugunya ibicupa mu ibarabara akijije mu modoka avuga ngo none ngo ni jeje nyene ndabigira iyo abantu bariko barihagarika ku ibarabara icyo nari nasanze hari umuntu umugabo ha muri vire ngaha urabona ariko winjira muri senetese muri vire kweri ahagaze mu muryango w'umuntu umuryango muri portail ari umuntu w'umugabo none uwo mugabo ubuzi ko azorera abana bahe azobarera ngo iyi rero umwe wese mu gihe kugatwe kiba atari ko ariraba ngo bavuga ati none jewe ndiko ntanga niko ntanga icyitegererezo ikiye niko ntanga karorero akahe numva ko ari cyo dukwiye kugira tu umuntu wese yibaza ati niko ntanga akarorero akahe abantu banyigira ko bariko biga iki numva ko ari cyo umurundi wese akwiye kwibaza nta kindi
ego imbere yo kuranguza ikiganiro kugira umuvandi kugira nyine twimenye je ndi Sabimana wasabimbona Sabimbona nitereka bigoga wasebatenda warukira ncuro ngejeje ngaha we nawo ni banshaye ko
wandi je wundi banshaye ko bakinoni wabakinoni bakinoni wa marwanyi wa sentaramuka wa gasibire karukarama abandi nzo bavuga ngarutse
Chuti namwe bakunze muri ko murakurikirana kino kiganiro nta kirangiriye mwumvise ibitari bike bidasanzwe byo kwimenya no kwimenya icyuri kugira uburundi bwacu tubandanye tubateza imbere murakoze cyane
ndagushimiye sana.